ni Radio Ijwi ya Amerika. Iradio Ijwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi ku FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije. Uyu munsi isaha zitatu zijoro muri Amerika Kamala Harris azoserukira abademokrata mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Donald Trump azoba agarariye abarepublika muri ayo matora bahava bagira ikiganiro baratanga ikiganiro cy'impari ku migambi yo muri kazoza bafitiye Amerika.
Impari ziza kuba uno munsi koroba ntari zikomeye gose. Uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba.
Uyo ni Leonce Hakizimana, umuhinga kurikiranira hafi politike yo muri Amerika. Abategetsi b'Abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya 19 bishwe mu gitero cya Misiri Israel yakoze kuri uyu munsi wa kabiri mu kibanza kirimo Abanyapalestine benshi bakuwe mu byabo. Dixon Ndiyeme yakoze ibaramundwi iheze yakica munonotsikazi wo muri Uganda Rebecca Cheptegei muturiye na lisansi nawe nyene yitavye imana imisibikeyi nyuma yuko ahiye ariko aturira Cheptegei. Muri Kenya sentare nkuru yahagaritse amasezerano yari guha uburenganzira ishyirahamwe ryo mu Buhindi ryitwa Adani Group bwo kugaba no gukoresha ikibanza cy'indege gikuru muri Kenya. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira umujura nimukanya. Amakuru yacu tuyatanguye kuvugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi b'Abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya 19 bishwe mu gitero cya Misiri Israel yakoze kuri munsi wa kabiri mu kibanza kirimo Abanyapalestine benshi bakuwe mu byabo n'intambara yo mu ntara ya Gaza. Abandi 60 bakomeretse. Iyi nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu b'Abanyapalestine. Ni inkuru rero dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Palestine yavuze ko misile zitari munsi ya 4 zarashe mu kibanza cya Al-Mawasi kiri hafi y'ikibanza cya Khan Yunis mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri. Israel yatangaje ko yari kihiga bivuga ko ari abagwanyi b'umugwi Hamas batari bake bakorera muri ico gice. Umugwi Hamas wahakanye ivyatangajwe na Israel ko abagwanyi babo bakorera mu karere Israel yakozemwe ibitero vyo kuri uyu wa kabiri, bavuze ko ari ibinyoma vyeruye. Haba Israel canke umugwi Hamas nta ruhande na rumwe rwatanze ivyemezo bishigikira ivyo rwatangaje. Israel yarakoze ibitero bitari bike vyatikije inganda muri uyu mwaka mu gice ca Mawasi. Amashirahamwe ajeje gutabara avuga ko cakiye abantu barenga 380,000. Abajejwe gutabara babandanya kurondera abahitanywe n'ico gitero ca Israel co kuri uyu wa kabiri hamwe nabo bagifatiwe mu bisigarira vy'ivyasambutse. Batangaje ko abantu n'imiryango yabo biciwe mu mahema babamwo.
Urakoze Fidel, tukibandanya ku makuru yerekeye Afrika. Dixon Ndiyeme yagirijwe ko yasutse lisanse ku mugandakazi w'umunonotsikazi Rebecca Cheptegei agaca muturira nawe nyene yitabye Imana iminsi mikeya inyuma yaho ari yariko aturira Cheptegei. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Dixon Ndiyeme yasandabye mu bitaro Moi Referral Hospital mu gisagara cha Eldoret kiri mu burengero bwa Kenya. Yari yahiye ibice 30% vy'umubiri wiwe. Rebecca Cheptegei wewe yitavye Imana ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari yahiye ibice 80% vy'umubiri wiwe. Umuvugizi w'ibitaro Moi Referral Hospital Owen Menak kuri uyu wa kabiri yemeje inkuru yuko Dixon Ndiyeme yitavye Imana. Dixon Ndiyeme na Rebecca Cheptegei bari basanzwe bakundana, yamara barashamiraniye. Kuvyerekeye itongo Cheptegei yaguze muri Kenya, Cheptegei yarahiganywe mu ihiganwa rya marathon y'abapfasoni Mungino mpuza makungu za olimpike zeruka kubeli pari mu Bufaransa yari yarangije mu kibanza cha 44. Abavyayi biwe batangaje ko umukobwa wabo yari yaguze itongo mu gice citwa Trans Nzoia kugira abe hafi y'ibibanza bikomeye abanonotsi bimenyerezamwe muri Kenya. Bitegekanijwe ko Rebecca Cheptegei ashingurwa muri Uganda ku munsi wa gatandatu w'indwi.
Muri Kenya sentare nkuru ya hagaritse amasezerano yari guhawe urenganzira ishyirahamwe ryo mu Buhindi Adani Group bwo kugaba no gukoresha ikibanza cy'indege gikuru muri Kenya. Iyo ngingo yahagaritswe n'abatashaka ko ayo masezerano ashirwa mu ngiro. Batangaje ko ari insinzi ku Banyakenya. Ni nkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe ya Adani Group ryariko rigirana ibiganiro na leta ya Kenya kugira rishire imitahe y'agaciro ku miliyaridi n'imiliyoni 850 y'amadolari mu gikorwa cyo gufata mu minwe yaryo ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta n'ibikorwa bikirangurirwamwo. Amasezerano yaranebaguwe cyane, benshi mu bayanebagura bavuze ko azotuma Abanyakenya batakaza ubuzi. Amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu The Law Society of Kenya hamwe na Kenya Human Rights Commission yari yashinze urubanza muri sentare ku munsi wa mbere. Yavuze ko amasezerano hagati ya leta ya Kenya n'ishirahamwe Adani Group yarenze ku mategeko agenga intwari ibereye. Yavuze kandi ko aya masezerano yarenze ku mategeko yo muri Kenya janye no gukorera mu muco hamwe no gukoresha neza amafaranga y'igihugu. Sentare nkuru yo muri Kenya yemeje amasezerano yasabye datevye. Itariki yerekeye ingingo ya nyuma yayo ntirategekanywa. Leta ya Kenya yarashigikiye amasezerano yagiranye ni sosiyete Adani Group mu kuvuga ko yari akenewe mu ntumbero yo gusanura no kwakura ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta. Ni kimwe mu bibuga biri mu ruja n'uruza rukomeye cyane rw'indege zitwara abantu n'ibintu.
Turagushimye Fidel Niyongabo kuri aya makuru uheje kudushikiriza. Aya makuru yose rero agezweho hirya no hino ku isi muheje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri Westatu Akaburungu, radio yacu akaburungu.com, adresse za YouTube yacu na Instagram ni Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya rero turabashikiriza amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Makuru tuyatangwe mu Rwanda. Sentare y'intango Kiyumba ifite icyicaro cyayo mu karere ka Muhanga uyu munsi kwa kabiri yafashe ingingo yo gupfunga iby'agateganyo Germain Musonera mu gihe cy'iminsi 30 imbere y'uko urubanza rwihwezwa mu mizi. Ubutungane bw'u Rwanda bumwagiriza ibyaha bya genocide. Bumwagiriza rero uyu mugabo yari agiye kuba mu nshingamateka ku giti cy'umugambwe FPR Inkotanyi uri ku butegetsi inyuma y'amatora aheruka. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Bagiruza.
Nicyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere Muhanga yafashe ababuranyi bombi batari mu cyumba cy'urukiko. Hagaragaye abiganjemo abavandimwe buregwa. Umucamanza yabwiye abari mu rukiko ko bitari ngombwa ko asome imikirize y'urubanza mu ngingo zarwo zose. Yahisemo gusoma icyemezo gusa. Yavuze ko hari impamvu nkomeza cyaha zituma bwana Musonera akekwaho ibyaha bya genocide n'ubufatanye cyaha kuri iki cyaha cya genocide. Umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zatuma Musonera akurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko Musonera afungirwa muri gereza yavuze ko yemewe n'amategeko ariko ntiyatangaje yariyo naho iherereye. Mu matora aheruka muri uyu mwaka w'2024 Musonera nibwo yaragiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'ubudepite ariko aza gufungwa haburaga umunsi umwe. Abavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko ubitegereje ku masura basaga nabumiwe. Nta na kimwe bishimiye kugira icyo batangaza ku cyemezo cy'umucamanza. Batubwiye ko muri make ntacyo bafite cyo kuvuga. Umunyamategeko umwunganira Janvier Ndaruhutse yavuze ko ntacyo yatangaza atarasoma inyandiko ikubiyeho icyemezo cy'umucamanza ngo amenye ingingo z'amategeko yashingiyeho. Avuga ko bizanasaba kubanza kuvugana n'uregwa kugira ngo amenye niba bashobora kujurira icyemezo. Mumyiregurire ya Musonera avuga ko kuba amazi imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yishinjaga. Musonera ufite inkomoko mu cyahoze ari komine ya Nyabikenke, mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, mbere yo gushaka kuba umudepite yari umuyobozi mu biro bya ministri w'intebe. Ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye muri aka karere kandiza akomokamo. Ubushinjacyaha bushinja Musonera icyaha cya genocide n'icy'ubufatanye cyaha mu cyaha cya genocide. Buvuga ko Musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke, bumurega uruhare mu rupfu rw'uwitwa Jean-Marie Vianney Kayihura. Umushinjacyaha avuga ko Kayihura yishwe n'iteka yabonye nyuma yo kumwambura ibyo yari afite byose, akavuga ko Musonera yagombye kuba yaramutabaye nk'umuntu wari umuhungiyeho. Musonera ashinjwa ko muri icyo gihe yari afite imbunda nk'umuntu wari umuyobozi w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Musonera ahakana yivuye inyuma uruhare rwa rwose mu rupfu rwa Kayihura, gusa akemeza ko igitero cyamwishe yakiboneye. Akavuga ko imbunda ashinjwa gutunga yayiraranye ijoro rimwe nyuma akayisubiza uwari burugumesitiri wa komini. Avuga ko muri Nyabikenke atari mu bavugaga rikijyana nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Avuga ko muri ibyo bihe yari umurwanashyaka wa MDR kandi ritari kwisonga mu kugira imbaraga. Musonera ntiyumva impamvu yaregwa ibi byaha muri ibi bihe, nyamara hashize imyaka ibarirwa muri 30 aba mu gihugu. Musonera akabwira urukiko ko mu bihe bitandukanye yagiye yoherezwa mu butumwa bw'akazi mu bihugu by'amahanga. Kuri we yaba afite ibyo yikekaga ntiyagombye kuba yaragarutse mu rwamubyaye. Avuga ko muri iyo myaka atigeze acika iwabo kandi ko yagiye yitabirira ibikorwa byo kwibuka genocide ashinjwa gukora. Avuga ko mu kwezi kwa 1994 yafashwe akekwaho umweru turwa kuko nta bimenyetso byagaragaraga. Asobanura ko na nyuma yaho yatawe muri yo akurikiranyweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyuma y'iminsi isaga 300 aza kurekurwa ari umwere. Kubw'umwunganizi w'umwunganira mu mategeko Janvier Ndaruhutse, nawe akaburana avuga ko yagombye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Asanga icyizere yari yaragiriwe n'igihugu mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 kitagombye guteshwa agaciro, cyagaragaza ko nta cyaha yakoze. Mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, Musonera yari ku rutonde rw'abagombaga kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Yari ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, gusa ntibyamuhiriye kuko habura umunsi umwe gusa ishyaka ryahise rimukura ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurahira ahita anatabwa muri yombi. Nyuma nibwo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwari ruri kumuhata ibibazo ku byaha bya genocide. Ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Tukivuga ku Rwanda, ishyirahamwe nyarwanda ritegamiye kuri leta ryitaho iterambere ry'abanyagihugu Duhamic Adri rivuga ko ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere USAID cyarifashije gukura mu bukene abanyagihugu bashika ku 70,000 bari hirya no hino mu turere dutandukanye iryo shyirahamwe rikoreramo. N'inkuru dushikirizwa n'umunyeshamakuru Asumta Kaboyi.
Mu myaka 14 umuryango wa Duhamic Adri umaze ukorana na USAID utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango babo mu ngeri zitandukanye. Uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere, cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije. Uyu muryango wita cyane cyane ku bana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu Buraya. Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango, arimo iryitwa Buzuzanya rikora mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'abana virusi itera sida, twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira nuko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse.
Nanjye nitwa Mukeshimana Rivera, nyobora itsinda ryitwa Buzuzanya. Duhamic Adri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize, twavuga uti ngiye gukora kangaka, ngiye gukora se ubukorikori. Abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri, bararihiwe.
Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhamic, nahuye n'ibikomere byinshi 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 kubera ihungabana n'akato twahuraga nabyo. Nge njya kubimenya nabimenye muri 99. Ubwo rero urumva nta miti, nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere.
usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda. Aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato, bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yavukanye sida akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Diamikadi.
Njye narayivukanye, navutse mu bana batanu, ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe. Kubera abana twiganaga bamaga akato ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu.
Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama.
Kera namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002. Tangazi wanjye ni wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, bancutse ndi mutoya njya kubana nawe nonkana n'umwana we yonsaga. Ntago niyakiriye nta nubwo negeze njya gufata imiti, za kugira ikibazo cyo guhuma singe ndeba na gato. Ubu natangiye kujya mvuzwaho no mushinga uziye, ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumyi gutyo. Duhamika Adriage ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu nta mugabo ngira.
Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu byo umushinga Duhamikadri ibatoza ni ugufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Abaye matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Duhamikadri kugira ngo babashe kwiyakira bamenyere iyi ndwara, ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Ubu icyo Duhamikadri ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza. Ku kigo nderabuzima cya Kimisagara niho iri tsinda rihurira. Umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho.
Umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza, bimufasha kunywa imiti neza kubera ko babaha ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda, n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira. Haba ari ku maso biragaragara. Ikindi n'ama examen tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, tumufatira ikizami bita charge virale cyangwa viral load mu Cyongereza. Icyo kizamini umuntu unywa imiti neza abagomba kugira amavirusi ari munsi ya 200, abenshi usanga barengeje 200 bari no mu mamiliyoni, ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya 200, kandi success y'imiti nuko amavirusi agabanuka.
Kagari Kanzove mu murenge wa Kanyinya naho hari abana b'abakobwa bafashwa n'uyu mushinga bakoraga umwuga w'uburayi. Mu rugo rw'umukobwa tutashatse kuvuga izina rye kubera ko yabidusabye, twasanze uwo mukobwa dodi mifuka. Uyu mukobwa umaze kugira imyaka 20 yumvikanisha ko atarahura na Duhamikadri yakoraga uburayi kugira ngo abone ibimutunga. Kuri ubu uyu mukobwa ukiri muto agaragaza ko kubona icyo akora byamufashije kuva mu burayi.
Nkitangira nari mbayeho nabi, ntacyo kurya, birangira nishoye mu mwuga. Umwuga biba bimeze nabi wo kwicuruza, kugenda uhura n'abantu batandukanye, abagabo, abasore, ukagenda uhuramo n'ibintu byinshi cyane, ubugomo, ubusinzi. Niga umushinga ntangira ncuruza utuntu tw'inyanya nizigamira, hanyuma nza gufata n'ingamba yo kureka uburayi, ngura imashini ntangira kudoda udufuka. Ku munsi ndoda udufuka 200.
Umuyobozi w'uyu mushinga Muhirwa Benjamin yemeza ko mu myaka 14 bamaze bakorana n'umushinga USAID imaze kubaha miliyari zisaga 20, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 15 y'amadolari. Bwana Muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bw'abo bafasha.
Muri iyi myaka 14 navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri USAID asaga miliyari 20. Abana benshi twagiye tubasanga bari mu buraya, bamara kwigishwa, bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga, ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose.
muri raporo ya isohora buri mwaka ya USAID igaragaza ko ifasha leta y'u Rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba USAID ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu Rwanda ariko muri raporo yabo y'umwaka 2022 gusa USAID igaragaza ko yahaye u Rwanda miliyoni zisaga 70 z'amadolari no kuvuga asaga miliyari 95 mu mafaranga y'u Rwanda asumuta kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC.
Dukubitire muri Republika ya Congo iharanira demokrasi yaho komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi yaraye isavye umurwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho uzwi nka Wazalendo kwirinda gukubagura impunzi z'abarundi ziri mu ikampi ya Rusenda mu buseruko bwa Congo yasavye uyu murwi witwaje ibigwanisho kandi kureka gutangira amatagisi izo mpunzi z'abarundi ni nkuru y'umunyeshamakuru Vedaste Ngabo ari Ibuvira.
Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zicara zihotegwa na Wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo mu gizindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa Wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Congo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Wazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi byo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri inkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisangiye inama aringira akamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicyara zihura nabyo umunsi ku munsi niyo kwizerwa Adija n'umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi
buje twari tumaze guhohotirwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ibibazo giye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya hamuhejeje kurima kwaciza kubona uhundi muhewe ngwini shamba ya muyomba ukuri haje twa tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri bari geze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5000 5000 tukuhije toni huza kumenya kuza kumurima ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere
muri inama kandi yafatiwe mu icyemezo cyo kubuza Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzerana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo harije banywera inzoga mu tubari turi muri inkambi
abamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Congo bita Wazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabye teruhagarara mu mpunzi ariko hagataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Congo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamo abasirikare bafise ibigwanisho Wazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura inzira kugira ngo impunzi nizame zibone ibikoresho bikira umuriro kandi ari byo zahunze ari navyo zitinya.
Ese niki Wazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhotera impunzi? Ngenda kumana Jean-Claude n'umuyobozi site ya Gatunguru ya gatatu yari muri inama.
Wazalendo bishuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. CNR turayisabye ko mu ncamaka ibyo yabwiye abo Wazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama. Bababwiye neza ko bategezwa byose kuzabaragera sene batagize nte bataciye mu nzira ziwabo ngo bitunganirize
mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4
iganire nabibonye byari bimeze neza kuko nubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazarendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise rero icyizere je njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye je mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee
mu mwaka wa 2021 ndetse n'umwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakeko kuba bamayimaye bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi Bedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Garuka ingaha muri Amerika uyu munsi isaha zitatu z'ijoro Kamala Harris azaserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na Donald Trump azobahagarariye abarepublika muri ayo matora bahava bahurira mu kiganiro cyo kuja impari ku migambi bafitiye Amerika icyo kiganiro kija guca kuri televiziyo ABC News mbega umwe wese muri abo yo kwigenza gute mu kiganiro cyo munsi mu ijoro kugira ngo aronke amajwi menshi y'abanyamerika twaganiye n'umuhinga mu byereke politike Leonce Hakizimana natangura tubwira ukuntu abona izo mpari
impari ziza kuba uno muzi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose imbere yuko ntangura kuvuga icyo nibaza urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu dufata Kamala Harris wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose uravye 80% ntibamuzi neza ari n'ikintu ashobora guhomba rwose nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi tomoya
iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikoreshwa byatohojwe by'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba Donald Trump cyangwa Kamala Harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane kihe reka dutangure kuri Kamala Harris yokora iki uyu munsi muri izo mpari
ya icyo yokora no gushimikira ku migambi akerekana imigambi tomo icyo azokora haba mu butunzi haba ba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri ko ziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashye mu mategeko ateza kwerekana ko ibintu bitomoye ibyumve bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngwana afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero ni umunsi Kamala Harris aronse yo gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho badica ahagaze icyo nicyo ateza gushimikirako
Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka
ari n'ibintu yokora n'abanyene abanyagihugu baramutse bose ntateza kwimenyekanisha mugabo nawe ateza kwerekana yuko Trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afite amajambo ashobora yubaha abantu na cyane cyane ko azaba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko umupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hama ica kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yoguma aho akagumira aho nyine rero ntasamazwe n'ubaze ko barahahira nibaza ko azoba ashyize ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose
ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze nuko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izo yugaye ivyo bifise kamera kahe kuri umuntu
so ico ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko baravuze amategeko ABC yavuze izoshiraho nuko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikro yo kugira ntavuge ndivyuka naho yovuga ibintu ntibavyumve ivyo ni ibintu vyiza ubwiye kuraba ko tugomba kutahura neza yaho umuntu ahagaze ibyimbere by'umuntu ni byiza ko bituma atagubwira ngo avugunda ariko aravuga guhana amajambo bw'abashinga nta n'ibyo byiza amugabo urumva nko kuri harisi yagira ati reka nimureke Trump avuge gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agacatsindwa urumva kuri harisi yashima yuko micro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese kw'abashinga ntahe
Leonce Hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wa radio ijwi ry'Amerika.
Murakoze rwose namwe.
Turabashimiye abakunzi bacu bose mwakurikiranye ikiganiro.